ati ndimumbaza uburorero twobura kuko bazu uburorero gute kandi ikigani wakiremeje ku Burundi kumatoranye yimiriye bigeza kutubwira uburorero rero umwe mwe wobuzi wabonye kuko mu gutegura ikiganiro hari ibyo wabonye uzi kandi urabye urabye ngene wabivuze urabizi icya gatatu kuri izo nyigisho mu gwa gatatu n'abanyamigambwe yabivuze cyane cyane yavuze ikintu kijyanye na karite de l'opposition abanyamigambwe nabo nyirateza kwigishwa kugira bamenye ko tumenye ko nako na gende umunyamugambwe uguheje kuremesha ikiganiro yatubwiye ibintu bitari bike byokogwa kugira ayo matora yimirije uko ari atanu ashobora kuba amatora ngirakamaro mu gihugu cy'u Burundi yo rero nagomba mbanze mbaze abateguye ibiganiro iki kiganiro ndabye uko bacyise uko cyitwa role des élections dans le renforcement de la démocratie et de la stabilité politique ahanini urabona ko cerekeye abantu bari muri leta nibo ba mbere aba kabiri n'abantu bari mu mugwi ujejwe gutegura no gutunganya amatora twimirije ayo yose ariko aravugwa aba gatatu n'abanyamigambwe harimo na societe civile na media ntibo burabonda bona bahari nagomba mbazi iyo migwi itatu ya mbere ariyo yamayica amatora abari muri leta abari mu migambwe na cyane cyane mugambwe uri ku butegetsi abari mu mugwi ujejwe kuyategura no kuyatunganya buba baratumiwe bari ngaha kuba atari ngaha uba ari uruhombo icyambere rero mu byoko cyo cyagikogwa nuko ikiganiro cyosubigwamo harondewe encadre iyo migwi ibihari n'ibikundi igihugu cy'u Burundi kuko leta yari igeze gutunganya ikiganiro mu gihugu cyose niba ku mwaka mugo hari nyuma ya 2015 cyari kirongowe n'umusenyeri yitwa Justin Malaise Marabu bavuga yuko injyane nyinshi twagiye duhura nazo mu Burundi ingorane nyinshi twagiye duhura nazo mu Burundi zatewe n'amatora ateguwe n'abagatunganywa nabi none ibyo ko ari leta yabigize ko amatohoza aya matora yimirije iri kuyategura gute niba bari ngaha rero baraza kutubwira ingene ko arategurwa kugira ibyo bindu bize bisubire njye gito barona bavuga ko leta yari kubira ingaha icya kabiri ndakibaze mu waduha imeje ikiganiro yavuze ati timumbaza uburorero yavuze ibintu byinshi byiza kandi byofasha ati ndimumbaza uburorero twobura kuko baza uburorero gute kandi ikiganiro wakiremeje ku Burundi kumatoranye yimiriye bigeza kutubwira uburorero rero umwe mwe wobuzi wabonye kuko mu gutegura ikiganiro hari ibyo wabonye uzi kandi urabye urabye ingene wabivuze urabizi urabye ingene byavuzwe urabizi uko uri murundu bwa mbere numvise washize muri Kirundi icya gatatu novuga ni ikintu wavuze ku ntumbero ku ihangiro ry'amatora n'inkurikizi mbi z'amatora ateguwe agatunganywa nabi kujya nk'uko wabivuze amatora yerekeye gutora mu migambi myinshi imigambi myiza ishobora kugira akamaro uwari kwaratora ikagirira akamaro umuryango wiwe ikagirira akamaro igihugu amatora aha ububasha umunyagihugu bwo kwitorera abamurongora cyangwa abamuserukira kandi agacagira n'ububasha iyo bamuserukiye nacyo akagutwara nabi bwo kubabogoza amatora atumunya gihugu ahindura inzego zitamuserukiye neza tuwe nkuba toyi mukuru w'igihugu ntakore neza baramukura amatora ashize batoyi n'amashinga amateka ndibaserukire neza barayikura batoyi ba mustandere ndibakore neza barabakura batoyi bakuri imituma ndibaserukire neza ngo batware neza barabakura mu bisanzwe niko byategerezwa kumera mu ntwaro ya demokarasi turi ku rugendo turi ku nzira ibi bya demokarasi kwistabiliza cyangwa bya stabilité politique n'urugendo turi dutegerezwa kwibandanya tubyitegurira kandi dushyiramo n'ingufu zikwiye twese icyerekeye ko inkurikizi ari imbi z'amatora ateguwe n'abagatunganywa nabi ibyo turabizi nicyo gituma nasaba yuko leta n'abanyamigambwe n'abaserukiye uwo mugwi babimenya kugira ngo amatora atarategurwa neza ntazarategurwa nabi ngo abandanye atera ingorane kuko abantu barajyana bakicwa bakangazwa bagapfungwa ugasanga imigambwe yasambaguritse hagati y'inzego z'igihugu n'abanyamigambwe inzego z'igihugu n'abanyagihugu n'induru gusa ibyo byitunga bavuga nk'ibi bavuga ngo by'imigambi y'2046 niba amateku aya matora atari ko arategurirwa mu muco ibyo bya 2046 no kwibagira dufite nitwagira imana muri 2060 hamwe twogira imana tukaba turi nkaha turi ubu yo bari imana kuko ndahuze ko tuzoshika ibintu uko bizaba byifashe urapi ku bintu biko biragenda nico gituma rero ngirago mwana ni muto kambuge bikerenye nico gituma rero aha tafwe kubandanya inyigisho izo nyigisho zo kwigisha abari ku butegetsi bakamenya yuko ushikiriye ubutegetsi ndubunonsa ingufu zo gukandamiza abandi yishikiriye ubutegetsi uburonsa ingufu ahubwo bwo kubafasha kwitunganya bwo kubafasha kuja hamwe gufatana mu nda kubana neza gukunda igihugu kugiteza imbere nibwo basha uburozi nduburozi basha kwigurwana nabo ukoresha abapolisi ukoresha abasoda ukoresha ugwaruka ukoresha amafaranga y'igihugu uburozi uburyo bwugira ngo usubize hamwe abantu bafatane mu nda abane neza bateze imbere igihugu ubatware neza nibwo basha uburozi izi nyigisho rero abantu bari ku butegetsi kuva hejuru gushika hasi barazikeneye icya mbere n'abanyamigambi icya kabiri unabivuza batowe n'abanyagihugu nabo bakigishwa bakamenya ububasha bafise bahabwa n'ibwirizwa shingiro burya ibwirizwa shingiro ububasha abanyagihugu nkiri dufise abanyagihugu nibo nkomoko y'ubutegetsi rero umukuru w'igihugu ntiyoba batamutowe leta ndiyoba abashinga amateka ndiboba abakenguza amateka ndiboba ba mustandere ndiboba ariko abantu bamaze gutorwa baca bishyira hejuru abanyagihugu abanyagihugu bateze kwigishwa bakamenya ko ariko ari bo nkomoko y'ubutegetsi mwene izi nyigisho n'abanyagihugu barazikeneye nicyo gituma abanyamigambwe bategerezwa kuba bari ngaha kugira ngo bace nk'ibatwigisha baze kubyigisha n'abantu babo mwene izi ziba zibandana icya gatatu kuri izo nyigisho mugwi wa gatatu n'abanyamigambwe yabivuze cyane cyane yavuze ikintu kijyanye na la carte de l'opposition abanyamigambwe nabo nyine bateza kwigishwa kugira bamenye ko tumenye ko nako nagenda umunyamugambwe kugira tumenye ko ushinze umugambwe ushinze kugira urondere ubutegetsi none ushinze ukacuza gusega bigenda gute ushinze umugambwe menya ko ushinze kugira uti mpindu n'ibindi mugabo uvuga uti nishakira ikibanza nishakira kiri cuca mu rujya mugambwe gifise uwo mugambwe nutsindwa naho tuzocujaye tuzocuja mu nzogwa ku nzira tuva ku nzira shinga umugambwe ufise wumva ko wiyumvamo ko ugira uhindura ibintu hanya kuri izi nyigisho rero abo bari ku butegetsi n'aba muri opposition ubu niyo yakunda kubimbarira kera umugo narabyumvise kera sinabyumva bamenye ko bafise uruhara rumwe mu byerekeye ubuzima bw'igihugu n'abanyagihugu ariko muri opposition aruwo mu butegetsi amenye ko bose bafise uruhara kwijanye no gutsima bigihugu n'abanyagihugu ikindi abanyagihugu bokwigishwa gutya ntibaramenya neza muri bibiti ntwaro ya demokarasi ko ryo soko ry'ubutegetsi gutya batavuye hasi ngo bato bambe soko giterambere batavuye hasi ngo bakore bimbure amakora aboneke amataxi aboneke jogora abantu bambaye amakoti nk'aba turi imbere byo tugura kuko amahera yose dukoresha najya abanyagihugu ava mu makora abanyagihugu badakoze ntagashoboka kuko nta muntu yongera ngo ari mu rwego ngo niwe yimbura amahera umukuru w'igihugu ntiyimbura amahera abashinga amateka ntibimbura amahera abashyikiranganye ntibimbura amahera abanyamigambwe ntibimbura amahera ahubwo abo bose bajyarondera ku munyagihugu bakayajya umunyagihugu rero namenye yuko ari soko y'icyo terambere y'ikibanza afise ahabwa n'ibwirizwa kigira ereka ubundi burihabwa utabwihaye n'uzobuhabwa nani ubundi burihabwa umunyagihugu ibyo abimenye icyanyuma rero novuga yavuze ibintu bya fraude electorale fraude electorale zirabaho ziriho na cyane cyane abo bajejwe gutegura no gutunganya amatora baba mandateri bose yavuga amamateri b'imigambwe bagacungera neza kurujya munsi w'amatora ikindi numvise ngo kiri mu ibwirizwa rigenga amatora je singi ntiyasoma numvise bavuga yuko ngo atamuntu azosubira kuvuga ivuye ahantu bahejeje gutorera batoca afatwa agahanwa ibyo byose ni inkomoko y'ubusuma wewe ubututi amatora ngira ndategure mu muco mu mwitegembyo hama uce wanga ko abantu bamenye ibihavuye reka batoye ni bajya nyene baba bari hajya nyene uwo wundi uza kubibwira ninde abatoye bari hajya kuri birodo vote hajya kuri urya mutumba nyene bateza kumenya ibyahavuye ngo bakamenye bati umugambwe a watowe umugambwe b waronsa ya ibyo bakabimenya